until evening comes. Watching the ships roll in, and I watch them roll away again. Sipping on the dark of the bay, watching the tide roll away. Sipping up on the bay, waste of time. I know, left my home in Georgia as I headed for Frisco Bay. No, I have nothing to live for. Looks like nothing's gonna come my way. Sitting on the dock of the bay, watching the tide go away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. No, looks like nothing's gonna change. Everything just remains the same. I guess I'll just remain the same. I'm sitting here racing my phone, and this loneliness won't give me alone. 2,000 miles to roam, just the coldest of my home. Watching the tide roll away, sipping on the dark of the bay, wasting time. No, na 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 na. Da 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 da